Hey, yazi ngani? Ama space muffin ebeshibhile, ebe u 5 rand cabanga. 5 rand. Manje awusho kuzokwenza njani indaba ngoba phela sekuvula utshwala kwavula namasonto. Kuzokwenziwa njani? Kuzongena abakhethekile mhlawumbe abanikela kakhulu ngoba phela kuswe not more than 50 people. Ngubani?
Sebenzi phakathi.
Hey, umngani singwe ngifonele nansi ingane ifuna ukugila la. Angilungithele ingane le. Akusini ukuthele ingane le.
Usangikhala nje ngicela usuthweni iphilonye.
Mi. Yes.
A few minutes later. A few moments later.
Lengane hlanga. Hey, ilengane leya lakhaya. Ngiyatshela nje.
Ungaliboni ikati lenzeni lapha.
Hathi ngibonifonele, ufuna ukubona into ethiyenzeka la.
Hi guys, usicela ni subscribe and turn on your notifications in.